Nitwa Mukamurindwa Donatira, ndi visi perezida wa koperative twisungane migera. Nkaba tubashimiye ko iki gikorwa mudukoreye, tukaba tukibashimiye cyane ku bw'inkunga muduteye. Turabashimye, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Iri gare tubonye rizadufasha mu butumwa bwa koperative tuzajya dukora iminsi n'iminsi, turigenderaho ridufasha nyine mu rugendo tuzajya dukora.